majite sengcola kuba fethu sengcola le channel asibhanxi asi i videos content original majita Orlando Pirates drop 8 points izolo against Chippa United. Kaizer Chiefs yahleka kamnandi, Sundowns incumile. Bana banintsi bab disappointed Orlando Pirates, ifenze Pirates, nefenze ezininzi zebhola ze PSL against the Premiership. So almost wonke izinyi fans ngaphandle kweze Chiefs neze Sundowns zidisappointed amajita ngoba kutheni bafuna iSundowns inqandwe, bafuna iOrlando Pirates bayise inqandi iSundowns bayise yekele uyezenzela apha kwi-PSL yabo. So iPirates idrophe ii-points against Chippa United and iqala udrophe ii-points futhi iPirates. So ufuna ujonga okay manje uba okay iPirates irhayize ebhi bona uJose Rivero umrhayize ebhi umjita ibhola injalo ubone babe uJose Rivero iwinile game kodwa izinto ezirhayizileyo ya wenzeka grand balile uJose Rivero yabo at the same time ngoku nangone luzile ngoku kuthiwa iyajo rhayizile ngeziwe yazenzileyo umjita. So sestrong kulo wing apha kule video yabona majita. So ya Pirates 1-1 izolo against Chippa United. Igoli oqala iqala uscore iPirates ngula wing uBandile Shandu be replace uMonyane izolo assist ka Relebohile Mofokeng. Chippa equalizer ngegoal entswembu iplay Pirates ekilongi Chippa uGoodwin Musela thole man of the match umjiti uyachisa ngoyavuthwa umjiti kaChippa United. Man of the match esibini lena kwi-match eziyi-3 bifumane i-man of the match kwi-match eChiefs ufuna i-man of the match against iPirates again against iPirates izolo ebusuku. So ya Musela uyavuthwa umjiti uphake Chippa on loan. So ufuna ujonga ke ngoku bakho iPirates rhayize ephi. So uyenzekileyo ne ngokubona kwami namanye abaninzi mhlawumbi ungavumelana nawo ngaloyo uba okay yiselection iPirates irhayize ngayo phaa kule game bone starting line up asenzileyo uJose Rivero seiPirates bedlala igame esine kwi-11 days and loo ithetha uba okay iiplayers bezikhona phana suppose umatshi ethole i-rest bone ngifake amanye amajita phaa but ke okay nobefuna i-consistency uRivero leyo ibendithetha uba okay if wenzeka grand if be winile la match uRivero kodwa uyiwatsho ngasho uRivero akatshintshi kakhulu bona yewa consistent nge-selection yakhe yebo mara ngoku i-match amajita akhange ayiwine adroshile adrophe ii-points and lo ithi uba okay ngoku uRivero urhayizile yebo if bewinile kwathiwa wenze grand mara ngurhayizile ngoku khona ii-players ikhanzi bifuma grand pha because nona amajita bedeserve i-rest oko bedlala oko beqala ii-games like the past 4 games. Ilawe defense adlala grand amajita uSibisi noGqoki bone ibhakla negate amajita bone ibeyenziwe yabo phaa khange beyenziwe imistake ezingako bone ene ke ngoku i-fullbacks uHoto khange adlale grand mara uHoto khange adlale zonke games ikhona igame beziqalele igame ekhange aziqali yabo waqalele zange aqale kwi-Stellenbosch eqala uMarko akanye aqale uLodge ya I mean uMarko noHoto ya amajita past 4 games okay beyitshintshiselana ngeskipa yabo and then nake full back right Monyane noShandu bashintshiselana but ya uHoto khangafumane khangabe nebusuku bomnandi umjita and then phaya isenta udlale grand Monare but seundlondlo khange dlale grand uNdlondlo naye befuneka restile umjita phala selection i-questionable khona i-moments bekenziwe izigrand ngayo uNdlondlo but sikhanga umjita khangakwazi uaffecta influence game for i-match yonke uNdlondlo beyimali icime lada umjita. So nazi i-selection okay umjita rhayizileyo nguNdlondlo ene ke ngoku number 10 central attacking midfielder uPatrick Maswanganyi naye umjita befuneka restile ngoba khange adlale grand league game khangakwazi uaffecta ka-grand league game eyizolo against Chippa United. Emasayidini uMofokeng khange adlale grand naye ngomnye obedinga i-rest nakwela side usalen khange adlale grand ngomnye obedinga i-rest. Ulepasa okay ka striker awusebenzi kakhulu uyasibhana yalebasa Lepasa striker sisibhanayo umjita ya press all the time but naye maybe suppose baurestiwe if not khanga reste amajita Chippa adlale grand ilawe midfielder zami defender zabo bona phaya center center back ulawe Roscoe Peterson ulawe performe grand umjita just Tshabalala performe grand baye bamgcina bambopha ulawe Lepasa khangakwazi affect game yabo. So ya Pirates rhayize yapho majita. Nina amajita nibona njani le mhlawumbi sekhona weni iphosile ngakhanye nibona kanye ndirongo ngiboniseni apha kwi-comments bafethu asenza leyo phela channel siyabonisana yabo khona weni iphosileyo sincola apha kwi-comments bafethu Pirates rhayizile i-selection rhayizile amajita sokuthi bayirestile aya i-Champions League ngoku i-CAF Champions League first game aya non iuritri le plek mara e chapala machita ngapa ya East Africa pa ngoma Ethiopia so Seychelles ina Seychelles la team ya Seychelles so iparetsi ya apo iambi kwa izolo ebusuku kanye namhlanje kusini yabo chambile zwo kwenzi changes u Riverio yabo by the way seki chipa suppose ba wenzi changes umjita ala wani ntini machita ni bona jane we basinqola lapha I comments Sundowns winile 44 nil against Golden Arrows 3 wins out of 3 games 9 points phezulu so yeah I say Pirates if it's a challenge Sundowns if you say cows and say selection and manager I players and fitness levels azo funeke say Rivero be careful others machita if I call to banale channel le content ungaphoswa ziwezi grand ucofe u subscribe ezanzi khona nawe bale subscribe ungalahle ungalali jo ezanzi bale subscribe mhlophe cofa phakathi uthole videos ngoba bafethu.